Thokozani bokoko nabomkhulu. Umkhulu Chawe, umkhulu Mahlebo, udiza amahlebo ezantsi Eastern Cape enqanqarhu. Umagqirha ahlangene ngaye kanti nawuphakathi kwawundi ukuze yamshaye kanti useshaye kuqala untombi ayibulisa yamqoma ikhuza athi andasekhaya. No, mna ndiyakubulisa andikusheli ngoba izozisela ikhona. Alright, umkhulu Chawe uza nenye yetopic kwakhona. It's very interesting. Mabethunana, into efana bazeni ikhumbule ukunceda nokunyanga umntu ayikokunceda umntu ngeyeza kuphela, nangomlomo naspiritually uthethe nomntu, umvule indlebe, umhlalise phantsi, umkhuphele nawe isifuba sakho, umvulele intliziyo yakho, umvulele ukucikideka nokubethwa kwakho engqondweni umntu, umlungise isimo aze enaso. Ngelinye ixesha umntu uza ebeka ithemba kuwe eyezeni, xa ifika apha ekhaya umphilise njengamazwi kuphela, ngamazwi kuphela, uthethe naye umntu futhi aphume esibone uba ndiphilile kwaTshawe. Azibo athe uphathe umthi wakhe abebona ukuthi mna ndiphilile kwaTshawe. You understand? Injalo ke bantu begazi, bantwana bomgquba, bantwana basekhaya. Ithi ke into madoda, yekeni into yokuba nizenze okukleva ebafazini. Kukho amadoda atshata abantwana babantu ngoba bejonga ii-benefits. Njani? Umntu uhlangana nawe akaphangela, akasebenzi. Uyazisebenzela, uzisebenzela kwamasipala, uyazisebenzela kwindawo yakho osebenza kuyo, ulixolwana elingenanto. Kodwa ke futhi aphumelele ayide ayiwini intliziyo yakho, umthande, apushele batshatani nitshate, kanti ujonge ngapha kwakho, akekho kule nto nikuyo. Yabona ke madoda, nina maxeleku enza loo nto, funa mhla isoze linameva likwehle emagxeni lingekafiki ezingqeni naphaa emathangeni, iswazi labaphansi lenyembezi zomntana womntu owamenza isibhanxa wamtshata, kanti wena ujonge i-pension funds zakhe. Uzuwazi into yokuba uthakathwa, wazithakatha ngoba ucinga uba unguclever. Akekho uclever olastayo and akekho uclever womnye umntu. Laa nto ithi ayikho inkunzi yomntu, sonke sinamasende. You understand? So ungathi wena uyinkunzi yomntu, nalo mnye uyinkunzi because unayo le nto nayo. Yayibona? Akekho uclever womntu. Ungalenzi iphutha loba nguclever emntaneni womntu ngoba baza kunyisa abaphantsi, ziza kunyisa iinyembezi zalaa mntana womntu. And mase sikungomba apha uzawuxoka futhi ubabone oogogo abakuthakathayo, ubazi nabantu abanomona abakufaka isichitho kulo mtshato unawo njengoba wamshiya lokuba wofuna ukwenyuka ngaye. Futhi ubabone nabantu abanomona emsebenzini, ubabone nabantu abanomona kwibhizinesi okanye i-competition ekuhlaleni uba uyinyanga, ubabone abantu abanomona uba nanku umntu onomona ondivala uba ndingasebenzi. Ulibali into yokuba zezanyembezi zomntana omntu, ziphendulwe after 5 years kungona ziphendulwayo. Uba usavulelwa wena usalulelwa intambo. So ngokubathi kudala uyitsalatsala le ntambo, siyayiqhawula ke ngoku. Ithi yakuqhawuka ubuye kabuhlungu umvuyo ubetheka. Uthi xa ubethekile ingqondo zisemkile, uqala umbona ugogo ukuthakathayo, ulibala into yokuba ndazithakatha ngoba ukleva. Nina ke madoda adlala ngabantwana abantu, ngabantwana babantu kuba nijonge ii-benefits. Ndifuna ukuxelela into yokuba niza kunye bantakwethu. Ungathi ngenxa yoba uyiwinile laa 1.5 million yomntana womntu ngalaa mzuzu ucinga uba uwinile. Iza kunyisa sowuse-upstairs i-business uzakhile, ziwe kabuhlungu because i-foundation khange zibe nayo. I-foundation yazo ibe ziinyembezi zalaa mntana womntu. Iyaphuma kwa apho kumkhulu Mahlebo. Uthi umkhulu Mahlebo, ucela nilumke mabethunana, inyange zokufika. Xa ndithi inyange zokufika, kunabantu kakhulukazi Malawians nabantu base-Uganda, kunabantu abathanda ukuthi ebantwini kukho imali yezipiriti. Izipiriti zokubekela imali enkulu Thengisa indlu kanye resign emsebenzini ukhupha ipension fund zakho uze nayo le mali banendlela ethizeni yokwenza futhi bakubonise nansi imali enkulu igcwele isuitcase bakukhuphele mhlawumbe noba yi 3000 hamba moyitya just bakulobe bakuconvince ulobeke lumkana ayikho loo nto bobuvuvu bobubhanxa ayikho loo nto leyo lumkani loo nto leyo ithandwa kakhulu zimali awuyenzi nabantu baseUganda ilumkeleni loo nto leyo uthengisa izindlu zakho uthengisa iimoto zakho ngoba unyolukile u-City Spirit zikubekele ii-billions you understand uyonikeza someone from Malawi after eyifumene imali yakho awusamfumane xa ecingweni awusamfumane efowunini okanye umnikeza imoto akuxelele izitori zokuba akuvideo call ezibhandeshile sithi imoto yawa kwathini ndisuke esibhedlele okanye ndisesibhedlele you understand awuzuyazi into semalawi cause ubumnike imoto yakho wabaleka nawo tshona emalawi moto yakhe yazuzuza emalawi bona bamaze sebenzile pha kanti ufike wakunyisa wena apha ekhaya so vukani yekani ukunyoluka bantwana basekhaya ninyolukile ninazi South Africans anifuni ukusebenza nifuna izinto ezifast nifuna ishortcuts yiyo loo nto nityiwa kabuhlungu ngabantu yiyo loo nto nikhala ngenyanga nithi sidliwe because uyenyangeni ufika enyangeni uthi hayi mna ndicela into ezawubeka imali endlini sorry ngoba nayo inyanga lo yekuyo inyolukile ifana nawe ayikwazi ukuthandi nayo loo nto okanye ayikho loo nto xa ngabe yona ingayazi you understand kunenyanga ezinika abantu isigubhu zawugqiba zithathe i-albino python intlwathi le emhlophe enamabala you understand bayazithenga ezantlwathi abanye aba banyelwe inyanga ezinyolukileyo zikhona apha ekhaya zininzi ndiyazazi but anzanga zobiza nyamagama wenyanga babenza isigubhu bafake whatever bayifake esigubhini bakhuphele i-albino python eglasini okanye ekuloo ndlu yabazibeke kuyo ayezimnyama esithi hayi nantsi naw nangugogo uthemtheni akunikeze athi hamba mhlawumbi akunika incinci le nto athi man uyondla impuku like once a month ayikho loo nto bubuvuvu udliwa ngumntu okubona ubusisidenge you understand awuyazi into oyifunayo but ngoba naye enyolukile nentliziyo embi ende enze lo mkhuba komnye umntu you understand ayikho loo nto leyo ndiyazazi zonyanga zikhona zikhona apha ekhaya zinintsi futhi zikhona apha kuyoutube ezinye zazo ezenza lo mkhuba akunikeza isigubhu agqiba kunikeze nenyoka athi le nyoka yinyoka yokuthwala ayikho xelelwa ngutshawa inyoka yokuthwala isebenza kanje inyoka yokuthwala phofu ke andibazi abanye abantu mna ndithetha ngenyoka ndithetha ngezinto ezaziwa ngutshawe ezenziwa ngutshawe inyoka yokuthwala iphuma nentsizi kunama-rituals asecret owenziwayo then kube nentsizi oyifakwayo you understand after usiwe kwezaa ndawo ezisacret ube nentsizi oyifakwayo le ecommunicate uba communicator nale nyoko ozoyilanda kwatshawe you understand and awuhambe uyiphethe awuhambe uyinunusile ingathi uyochama uphethe into yakho uyochama no ayihambi njalo ufakwa wenziwa e-rituals ufakwe le nsizi unikwe le nto oyinikwayo mhlawumbi noba isembizeni kuthiwa hamba mokwenza into ezithile uyibeke ekoneni ethile okanye uyibeke endlini ethile le nto after a month okanye after 3-7 days it depends okuloo nto sibe siyenza uhambe wedwa uyongena kulaa ndlu ungene unqunu okanye ungene unxibeza zinto osasisebenza ngazo uba umbethe ubhamdaka okanye umbethe amalapha amnyama okanye amalapha amhlophe ungene kulaa ndlu unxibe ezaa zinto sasisebenza ngazo kwesa siziba sasisebenza kuso okanye kulaa ndawo sasisebenza kuyo ungene kulaa ndlu you understand wawugqiba uye kulaa kona kulaa mbiza utshaba kunike yona uyeva ufika ujonge phaa uba uzawufika kunantoni uzawufika le nto ubuzoyilanda kwatshawe ikulindile ikhona iphaya hayi into obutsha wakusindise ngentlwathi athi hamba yi-albin ayikho inyoka yesithwalo etyimpuku bubuvuvu bubuxoki bubumenemene nokunyoluka kwenyanga obo ayikho inyoka yesithwalo etyimpuku no ayikho zinyanga yekani udlala ngabantu yekani ukudlala ngabantu because nesimoshela umsebenzi yekeni le nto eniyenzayo yekeni ayikho niyazazi ninyolukile nentliziyo ezimbi nixokisa abantu because of nina nifuna ubhenefitha umntu xa ungakwazi ukuyenza into mxelela uba ukwazi ukuyenza ezinye inyanga ziyagadwa zinabantu abanintsi xa ungena uye endumbeni uyawulandelwa ngamadoda amanintsi afika ahlale endumbeni agade uba uzothini uzoyinceda le uzocela uncedo okanye uzohlasela le ndoda because of yazi ubumenemene bayo yes sorry zikhona inyanga ezigadwayo you understand andizithi ukutheni ezinye ke ziyagadwa ngoba ke ngonontanda kubukwa abanye ke benze le safety yabo mhlambe ukuthi bangakhuthuzwa but as far as I know I ezinyange asikho isidingo sobagadwa njengenyange asikho isidingo sobayibane bodyguard xa uyinyange ewe ditsho zikhona inyango ezigadwayo andiyigxeki into eziyenziwayo you understand ziyazazi zona uba zenzela ntoni uyayibona loo nto but I for one according to my understanding asikho isidingo soba xa wenza izinto eziqondile ekuzizo futhi unazo induku ozaziyo uba ziqinile zinamandla akho sidingo akho akho nto uyikayo akho nto uyoyikayo akho ndoda uyoyikayo ezaziyo bezonyela kwakho uya understand ungenasigebengo soyikayo sazi into yokuba siza kuza uzinkabi futhi zenza into ziphumelele uya understand because uyazazi ubungubani uyayiva loo nto ndishoyo but ke andikho kuloo nto andikho kwipolitics bendithetha nje umkhulumahlebo usacela uthi cela silikeni sishareni sisubscribeni sikomenteni simfowuneleni sithetheni naye simcebiseni apho sifana uba acebiseke khona babethuna umkhulumahlebo abantu abafuna ukuphakama mabasondele ekhaya uyaphakamisa ebantwini abafuna ukuphakama kodwa akabafuni abantu abafika ngespidi samagundwana umuntu azawufuna usetyenzelwa namhlanje kusasaphakama ayikho loo nto le apha kwamkhulumahlebo ayikho awuzuyifumana thatha imali yakho uhambe uye kwezinye inyanga ezithi zona ziyayenza loo nto kodwa apha ekhaya uba uzile uhlikihlile uwazi umthi usebenza njani ithini indaba yomthi uzawuphakama uthanda ungathanda apha ekhaya uzawuphakama akuphakamise umkhulumahlebo futhi kuza kwenzeka le nto oyifunayo and umkhulumahlebo unomonde kakhulu ngabantu bakhe unomonde uba ngabe uyamfowunela uthi mkhulu eyi dala ndiyinyamezele le nduku andikaboni into uyayijonga umkhulu induku yakhe ibithina futhi akuxelele xa izawuphakama mkhulu sizawuphakama le nduku yalinda hayi mkhulu hayi yiseyohlulakele le ndukunike yona induku buya yize ekhaya ndiyayibona a ayenzi le nto ibithe izawuyenza ngeli xesha besiyakha buya iza nayo awukhuphi nesenti akunikeza into eyinye umkhulumahlebo eza kwenza le nto yakhona uyunderstand kodwa nalapho siqale siyijonge kwakhona uyaunderstand zikhona nezinye induku esizitheste uselapha ezinye zazo sizitheste sizibone uba okay iyavuma ayayivumi uyayiunderstand xa uphethe into yokuzizo that's how usebenze ngakhona awuleqe imali zabantu and enye into endifuna ukuyilumkisa abantu futhi ndingagxeki aba basebenza kanjalo kodwa ndifuna ubalumkisa abantu uyabona inyanga ethi ikubone i-3 seconds ithi ngena emveni koko shiya imali ajikela ngapha uzawunikeza umithi ngeke uwufumane umsebenzi apho ngeke uyifumane into apho inyanga ifuneka ibe nexesha lakho ihlale nawe ikuncede ikubambe ikuphathaphathe ikunikeza izinto uphume uhambe emveni koko kungena omnye umntu inyanga sekwakhalwa ngazo kangaka nje zikhona inyanga out there ezinawo umsebenzi ezikuphetheyo futhi umsebenzi ezinamandla qha sezanyoluka zigridi zivi pressure yezinye inyanga ezinemali nezimane eziveza imali ezingaka so zivala pressure zifuna uleqe esa standard kanti xa uyinyanga uphethe into eyiphetheyo uwazi amandla akho awunaxesha la competition awunaxesha labantu abenza into zabo ngendlela yakwenza into yakho ngendlela yakho and ke remember ne level of maturity iyasebenza iyanceda futhi you understand so kukhona izinto ozibonayo uba ezi zinto zenziwa ngabantwana zezabantwana you understand ezi zinto akufanelanga uba umntu othe mdala abe naye uyazenza ezi zinto ezinje you understand but ke andikho kuloo nto bayazazi abantu abasebenza ngolo hlobo mhlawumbi bona yindlela yabo abasebenza ngayo kodwa as far as I know mna umntu uba nexesha lakhe ukwazi ukumsebenza kakuhle ungaleqi imali zabantu ungaleqi ilayini awucinga usebenze kakuhle kugcwele ilayini ebaleni apha ekhaya kuyagcwala kodwa ndayiyekisa ilayini ngenxa yokuthi ndabona ukuthi umsebenzi ngoku ndiza kwenza isifanakalo somsebenzi because ndinepressure yabantu afana uba bayajika abanye baye KZN abanye baye Joburg abanye baye Cape Town you understand omnye ucelile kusasa funeka bengene emsebenzini ufike namhlanje funeka ndimsebenzi uyajika late ngomsekuseni uyafika eCape Town funeka aphangele so xa ezawufika kugcwele inginginya yabantu apha ekhaya ngena phuma andimbonanga lo mntu khange ndive neengxaki zakhe azithetha ngendlela erayithi uba khange acacise nocacisa hayi ngena khulu ndiyamhlola bla 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 ina thatha ina doesn't work like that it doesn't that's why inyanga ezininzi zidentekile amagama azo because se ubunyanga sebenziwa ibusiness ubunyanga it's all about counting the score ukuthi ngemini ndenze malini ubunyanga banamhlanje kanti it doesn't work like that it doesn't 50,000 yakho yenze ngelanga, it's enough. 10,000 yakho yenze ngelanga, it's enough. You understand? Bane beza kunikeza mhlawumbe 100,000 ngeviki, akekho. Now when uleqhe ukwenza 500,000 ngemini a day, but abantu basheke bekhala ngawe. You understand? Ku benefit bani apa? Benefita wena, what about abantu abakhupha imali zabo zokugqibela kuwe? You understand? Lumkani bantu basekhaya. Ubunyango bukhona sekwenza i-business too much. Sizinyange sonke. Zikhona inyanga ndicho. Zikhona inyanga out there eziwuphetheyo umsebenzi futhi ezinento yenyani but nazo sezanyoluka. Sezibethwa kunyoluka, zizidenda ngokunyoluka. And xa ukwenza i-research ubona ba man, bakhona abantu abaphakanyiswa yila nyanga, baphakeme nyani. But ngoko abantu abaninzi sebeyakhala ngala nyanga because seyileqa pressure yenye inyanga. Ileqa pressure yenye inyanga, you understand? Why ipressure yandoni? Uleqaphi? Uleqaphi? Okanye uyazi bamhlambo uzawufanini ke, that's why uleqala hlobo. Sazi. Andikho kuloo nto. Uyabulela umkhulu Mahlebo, uyabulela umkhulu Tshawe. Uthi kumkhulu Tshawe ucela silikeni, esubscribeni, esikhomenteni. Umkhulu Tshawe uyacela ukuthi madoda masibathandeni abafazi bethu, sibahlonipheni, simeni nabo ezintweni zonke, sibakhuseleni abantwana bethu ngayo yonke indlela. Singalenzi iphutha lokuhlukumeza imindeni yethu. Enkosi, enkosi. Masifowunini kaloku ku 0726880001 0737068952. Mkhulu Mahlebo uyafumaneka kuWhatsApp kuzo zombini ezo namba. Uyabulela kakhulu kakhulu umaqorha ahlangene ngaye kanti nawo phakathi kwabo. Uyabulela.